not a thing that will change your mind. Always with me, I'll never leave your side. I know you love me, oh. Mapenzi yako kwa nani ya Ajabu. Yamenizingira zingira, yeah. Nitakusifu bwana, nitakushukuru bwana, kwani umenitendea mema. Ijapokuwa shida zangu ni nyingi, wewe anikanga moyo. The great.